kulen i masithi mhlambi sine sequence eyona ke yalula ke nami neyazi apho sika sithi 1 2 sinyuka ngo 1 ngexesha ngexesha songeza 1 ku time kanye kanye siqhubeke ke siyotsho ku n ke ngoku into endifuna icinge ngoku yintoni inoba yintoni isam ke ngoku yale sequence ke ngoku isam ye sequence besiye sika satsho sathi i series andithi sum ye sequence ibe yi series ke ngoku yintoni ke ngoku isam ye yonke la sequence sithi 1 plus 2 plus 3 plus qhubeke siyotsho ku n plus n ke ngoku into esizawuyenza ngoku sawenza iqhinga elincinci ngoku sizawubhala le sum ke ngoku siyiguqule sibhale siqale sibhale uqale ekugqibeleni uyotsho ekuqaleni ke ngoku sizawuqala sibhale n sithi plus n minus 1 plus n minus 2 sihambe siqhubeke siyotsho 1 ke ngoku ekuqaleni ndizazidibanisa ke ngoku ezi equations zimbini sizawuqala kweli xolo lase khohlo siyayazi ngoku s of n xa sidibanisa s of n no s of n s of n plus s of n sizawufumana u-2 times s of n kwethu 1 plus kwicala lasekunene ngoku sawudibanisa zonke ezi equations sawuthi 1 plus n asinika u-n plus 1 no n plus 1 sibe no-2 ongezwe no n minus 1 uzasinika ntoni le 2 plus n minus 1 uzawuba ngu n plus 1 kaphinde n plus 1 sino 3 ophi ongezwe n minus 2 izasinika le nto n plus 2 n plus 1 kaphinde ndibona ngathi niyayibona nanengo le nto ihamba kanjani siyetsho phaa ekugqibeleni ke ngoku simano n plus 1 ezi terms zimbini xa sizidibanisa sizawufumana bani n plus 1 ayi ndithi kunyanzelekile ngu-n plus 1 plus n plus 1 zingaphi ngoku ezi terms zika-n plus 1 saba nazo zizawuba ngapha zii-n ayi ndithi ii-terms esinazo zii-n loo nto izawubangela ngoku zibe yi-n ezi terms zika-n plus 1 sizayibhala kanje ngolini so 2 ophindophinda n sithi bayi-n aba n plus 1 bafika ku-n ii-terms zethu zingu-n sayibhala ngu-n ophindophindwe no-n plus 1 ngeku n plus 1 ke ke ngoku sakohlulahlula amacala mabini ngoku sifuna ukwenza u-sn i-subject of the formula sakohlulahlula amacala mabini ngo-2 u-2 no-2 uzasinika u-2 ohlulahlulwe ngo-2 uzasinika u-1 sishiyele ngo-s n kwicala lasekhohlo is equal to isum usuka ku-1 yotsho ku-n ke ngoku siqale ku-1 izasinika u-n ophindaphindwe no-n plus 1 over 2 i-equation yethu ke nge-function yethu ezasinika ngoku isum yethu le nto ngoku iyakwazi usinceda ngoku singakwazi ufumana isum mhlawumbi uba sinee-terms eziyi-100 besawuthi 100 ophindophindwe 100 plus 1 over 2 siyakwazi ke ngoku ufumana isum ye-terms eziyi-100 okanye ezi-200 noma zingaphi ngoku into endifuna undibonisa ngoku kwividiyo ezilandelayo uba singakwazi ukwenza i-general formula ngoku kwezinye ii-sequence ezingafani nalena mhlawumbi ezohlukileyo kancinci uzawuqaphela le i-formula sinayo ke ngoku ithi ngu-n ophindophindwe no-n n plus 1 over 2 ndifuna iqaphele le nto u-n ke ngoku andithi yile yokugqibela item le i-nth term sayibiza u-an 1 ke ngoku siqale ngaye item yokuqala ngu-a1 ke ngoleyo uzawuqaphela ke ngoku uyibona ngoku i-average ke ngoku leyana andithi uyayibona yokuqala item neyokugqibela siyohlulahlule ngothu ibe yi-average ke ngoku leya i-average hayi bandingayibhali apha ndibhala apha phantsi mna ndingayibona kakuhle leyana item yonke i-average ke ngoku yetem yokuqala neyokugqibela ke ngoku a1 no-an ugqiba siyiphindaphinde ngamanani wee-terms ke ngoku u-n ke ngoku ndifuna ubona ngoku izawuba yiloo nto ngoku xa senza eminye imizekelo ngoku izawusebenza kanjalo na. Ndanibona kwividiyo elandelayo ke.